Nā ahakoa te hohonu o te hononga o te Mātauranga Māori ki te taiao me ona āhuatanga katoa. Kāre anō te ao pū taiao Pākehā ki āta whakaaro nui ki te uara o taua Mātauranga. Hioi, kei te rereke haere te rā āhuatanga e hoama, nā te mahi nui a etahi kai pū taiao Māori. Hei tā te pūrongo a Whatitiri Te Wake, kua puta i ēnei ihu manea Māori nei, te 13 pūrongo e whakaatu ana i te mana nui me te awenga nui o te Mātauranga Māori i roto i ngā kaupapa tāwharau, i ngā koiora me ngā rauwiringa kaiao taketake o tēnei whenua.
He kā hui kairanga hau pūtaiao Māori kua ekea te paitawhiti. Kua whakarewahia o kawatia e ngā kairangahau Māori ngā tuhingarangahau, he tuatahitanga tēnei mo te rāngai mātai hauropi. Ko tētahi o aua kairangahau, he uri o te ahomatua.
I au e kura ana ki te wharekura o te rāwhiti roa, he nui a mātai mahi a whakaraura i te taiao, ko ngā mahi whakatō rākau, te whakamātau ngā momo wai, era momo mahi, i ora i roto i ngā mahi o te kura kaupapa, kua ora tonu i roto i aku mahi ki te whare wānanga.
Me te aha ko tana kaupaparanga hau he titiro ake ki te kaitiakitanga mo te hunga noho taone. Hei tāna i te takiwā o te 80 o rau o te hunga Māori e noho taone ana.
Me ki ngā āhuatanga o te taone e kaha tukituki ana i o mātou tikanga, o mātauranga whakarauora i te taiao.
Kua roa nei a rauru kirikiri e hāpai ana i ngā kaupapa o te taiao. Hei tāna ki te mananga rangahau i tēnei rāngai, me whai wāhi atu te Mātauranga Māori ki aua rangahau.
Ki te kore tēnei me te Mātauranga Māori e uru atu ki roto i wāku rārātou kōrero, he raro tērā kōrero e putu ana. Kia aro mai ngā kaimahi pūtaiao katoa ki te taha ki a tāua. Ki ngā tikanga o te Māori, i te Mātauranga, kei raro iho i te ngā tikanga e mohe tēnei tāua.
Hei tā te kairanga hau matua e hara i te mea he nui ake te mana o te ao pūtaiao ki te Mātauranga Māori, engari ka hiko i ngā tahi ngā mea e rua.
Mena kotahi whatu ko tērā te mea pūtaiao, ko tērātu whatu te mea Mātauranga. He rerekē wēnā mea, enari mena e rua ngā whatu, he pairawātu te kitenga.
So we know some of our colleagues don't do it very well. You know, they sort of approach Māori when the project's always been already been devised. And that just means that it's not a great partnership.
Me te aha kua tawhiti te haerenga mai ki te kore e haere tonu.
I think also a lot of us, you know, we have this Pākehā paralysis. We feel scared about engaging with Māori. We don't want to do the wrong thing, but we just have to get over that, get over ourselves and get into it.
Kaore kore kua mana anoa i te Mātauranga Māori i ēnei kairangahau pūtaiao me ngā mātai hauropi. Whatitiri Te Wake, te Karere.